Kei te whakamanu hiri te premier tuarua, Winston Peters, i te minita i ngā take aorere o te whenua o Haina. Hei te ahiahi tonu nei, hioi e aro nui tonu ana te marea ki āna kōrero. I whakaritea ia i te kāwana ruetanga ki ngā mahi a hītara i Tiamani i ngā wā Omua. Ara nōna e kauhau ana i ōna whakaaro mo te oranga o te motu nei. Tēnā me whakawhiti atu tātou ki te whare pāre mata, ki tā tātou kaikawe kōrero tōranga pū ki a te Ōkiwa McLean. Te Ōkiwa e mihi ana ki a koe e hoa hehara i pērā e ngā kōrero a Winitana ki ō whakaaro.
E harakau ngā kōrero a Winitana i te mea o horere skauri, kua kaha whakaputahia e rā, e ia we rā o ngā momo whakawhiu i te kōwhiringa pōti o te tau, kua mahu e ake nei me tana ki ake. E hara te iwi Māori, i te iwi taketake kātahi, kā mut kā rua, e kaha tonu tana tāta i te kāwanatanga o Reipa i runga i ngā kaupapa here maha pēnei i te kāwana ruatanga i ngā wai e toru i te aka whaiora, i te ahātu a no hoki skauri. No reira, nei kōrero ana kua whakaputahia mō te oranga o Aotearoa whānui e harakau i te mea tumeke, e harakau i te mea ohorere. I puta hoki iaia ngā whakawhiu ki runga i te pāo ngāri ki ki rātana, kātahi, kārua ki runga o Waitangi, me te aha i whaka i hāparangitia i a kia noho ki raro i runga i te pāe ki runga o Waitangi. No reira, e nei kōrero ana, e hara i te mea tauhau, e aro nui ana ia ki Wanakai Pōti me Wanakai Tautoko, manohi anō, kua puta mai tana tūmatoranga pū haumi a Andy Foster ki te Tautoko i aia, me te tātā hoki i te ao pāpāho, kia kahāke tā tātou arotake i ngā kōrero tēnā, i te whakamomona i ngā kōrero whakawehe kaikiri, anei warau a kōrero.
Their DNA made them somehow better than others. I've seen that sort of philosophy before. I saw it in Nazi Germany. We all did.
If the comments can be offensive to the Jewish community, should he owe them an apology?
I think what you need to do is to sit down and take the comments as a whole. And that is what the media are not doing.
It's not us, Andy. The Holocaust Centre literally says they are offensive.
Anna, it is you.
Hei tā, Peters, ko ngā kaupapa te kāwanatanga o mua ara a Reipa, he kaikiri, he whakapoapoa hoki i te kaikiritanga, i te tōtara wāhi uruatanga rānei roto i tēnei whenua. E korero ana ia mō e hea kaupapa te Ōkiwa, ko puta rānei he urupare i a Reipa. I ki mai koe, ko te kāwana ruatanga, ngā wai e toru, era kaupapa, ai rānei, ko ara ake a Reipa ki te whakahoki i e nei whiu kōrero a Winston.
Ai, kua puta mai a Reipa i nana hinei i āhua taikaha tonu. Te urupare a te kai ārahi, te apitihana a Chris Hipkins. Me tana ki ake kia tātou o te motu whānui, he matua ke ke haurangi, wairangi ake nei a Winitana, me te whakaputa iwe nei o ngā kōrero whakawehewehe kaikiri anō hoki. Skauri, i toro atu ahau ki te mema, ki te māngai o te kāhui Māori o Reipa kia Willie Jackson, me tana tautoko pau te kaha. I tā Hipkins i whakaputa i nana hinei, i runga tonu i te mea i nui ngā hōnore, ngā kaupapa i tautokona i āminetia e te kāwanatanga o Reipa, e pākaua kēnei kia tāua te iwi Māori, me ngā kaupapa Māori anō hoki. Anei ngā kōrero a Willie Jackson.
Tino tautoko tērā whakaaro ko Winston ko Winston te matua kēkē haurangi. Kei te mōhio mātou te rautaki a Winston. Kei te pīrangi ia te tautoko o ngā tangata kaikiri. Pauri, tino pauri ki te kite tērā rautaki. Engari, rō te wā i kōkiri ia te kaupapa kaikiri he tino pauri. Pauri mātou ki te kite tērā. E mōhio mātou i tēnei wā he tino nui te wehetanga i tēnei wā. Nē tino nui te whakaparehako kaikiri i tēnei wā. Nā waitehe, nā te kāwana.
Hoki mai ki te kaupapa o te rā e whakamanuhiri tia nei. Te minita take aorere o Haina e huitahi nei rātau i tēnei wā nei. A rā te premier tuarua Winston Peters, te premier tonua Christopher Luxon, te minita take tau hokohoko Todd McClay anō hoki. Ki te wānanga nana ki te matapaki i te rā o ngā mahere rautaki e karangatia nei ko te Comprehensive Strategic Partnership. Te rā o ngā rautaki, te rā o ngā mahere kua tuangahuru tau e haere ana mai anō, ka mutu mai anō ki mohoa nei, kua tino whanake, kua tino tipu, ngā take tau hoko hoko, me ngā take ohanga I Waenganui, I ngā whenua erua, nō reira e kore e kahore, ko ngā kaupapa, ko te hia hia nui, ko te kōingo nui, kia whakawha nui tia, kia whakawhana ki tia, te rā o ngā mahere rautaki, hāre ake nei. Kā tahi kā rua, e tūtonu ana, ngā pihi e tūtonu ana, te ani pātanga me ngā māharahara nui, o ngā āpiha me ngā rangatira o Haina, mō te tū o Aotearoa, ki roto I tēnei o ngā mahere rautaki e kia nei, ko te AUKUS, te rā, kaupapa tūtei, hei tā ngā āpiha, hei tā te minitatake aorere o Haina, kia mātai o te reo tātaki I te rangi nei, e mānukanuka ana rātau I runga tonu I te mea, e aiki a rātau, e whakapai ana rātau, he kaupapa whakawehewehe kē tēnei, o tirā he kaupapa whakahoariri tēnei I te whenua o Haina. Scotty.
Rāwe, te okiwa, tino rāwe rāwa atu e hoa, mihi atu ana ki a koe, anai, kua noho te katoa ki roto I te aho o te māramatanga I aene. Nā runga noho ki te pai o ena whakamārama au, no reira ka mihi te ngākau ki a koe. Te okiwa, McLean e te iwi, I waho atu I te whare pāre mata I tūpoko o tīka.